Yem, so picho, nolomsila, nyana wesizwe, nyana weAfrika, inkokheli ngokuzalwa, inkokheli yesabathi, ndiyabulela.